Efundi none wewe ukeneye kujya amafaranga ya gusa ibikogo utari kurabishira ku musozo nko twabivuganye aka kajagari kare mu nzu yanje nibiki none wewe wavuze ngo uhejeje iby'amatara
uzoshukora igisi kuna nibiwangiriye nibiki umenye yuko nzogukata ibihumbi 10 muraje twavuganye habindi mama soso
sa
rada wanucheretse
ndaje
bagore bo mundabatsa nitegura mudaheza aho senze ibintu biko rasha pa mwisura kandi ugate basha ndagusika cewe ndaje
bo
mundabatsa kwitegura kwanyu ntiguhera ako mabagora no wapi
hagaraho kwanza
ambo je nimba bagore bo mudafise ubwenge bukora neza hakwambara ngo tujanishe mu mpuzu twajanishije ku munwa wiwawe
eh nuko nyine ubudukora wowe nkumara komberewe raba najanishije nuko era bikira tukana dava najanishije dava neza
mama soso
sabge
ndagusabye ntundunguruke mu bwongo eske ti vegas piye mezi de mantar amodiza de bra 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 kesho no comprend pas qu'est ce que tu veux dire
bla bla na chonzi reka kuntuka mu byo ntumva none si namba yes imetse neza
umviriza mbe wambara kugira unezereza umugabo wawe cyangwa unezereza abagabo sanga ku rubanza tugiye ko
nambara kugira nezereze wewe
none wambara kugira unezereze cyego ibintu by'ibiguturiya nk'ivyo by'ibigunira by'ibibonde mani ndakubwiye kuyambara
none wadziguriye iki ndazite
none nije nakubwiye ngo wambara inkima tugiye ku rubanza
mukama wanje ana twohamagara wa mudamu umugenza iyi mpuzi rayikunda amabwira ko ari imbera gusumbiza
ntuzosubeje kombwira ibyo babanyi babo ingeso rwo niho bakurunda harugo gwinjira mu rundi bajya barabivyo wabo tukabivyo wacu jewe narakubwiye tugiye ku rubanza gerageza wambara uko nshaka unshimishe urabona ko nambaye baze nagerageje uko bishoboka byose ndikora bikwiye usanzwe ufise baze na wewe isani yiyi wanje kuri kutayambara
yo urazijya baze nayitwaye kuyimesuza nisa ntibarayimpa uko ngiye kuyitora nsanga ngo ntirakogwa ntibarayimesa ntibarayigorora urumva iracyariyo
wewe nakubwiye kureka abagore bubu muba mushaka kugira ngo mutu babaze murondira aho tuba aho mudukura gusa narakubwiye bujana kuri express kugira bigende neza wewe uwambara ibintu urabona ingene iyo kanzira hangara kugira abagabo bose bagomba kuraba ubagerageza baguma bahinduki ehe mugore wanaje ehe ngene yambaye umunangararo yambaye ishumba ari bya muntu hingo
ibyo ntiwaravye neza harimo yindi rega je ndakuze kwe kandi za agenda kudi
iyi mirongo usubira ucapa urupapuro rwadese mu maso
yo
bashaka ko n'amakurere yose
ibi nibyo bigezwe
ibyo bintu umwe mwihaye mwisige ibintu bitaje ntibiza umviriza rero sibyo genda wambara ya yindi kanzu
iyi
yemisa na orange
ijya ni meshe
genda wambara wazi simwe ya brebik
zijya zose ni zimeshe
nimwe ya bre orange
zose
Nimo ya Bre Mari
iyi niyo yari meshe yonyene none ngirenda reka ngende nambaye kunyene naco bitwaye
ukurikirende
wewe
ukurikirende
wewe
ukurikirende none nimba zijya zose tameshe imwe ya Bre Ciel imwe ya Bre Bic est-ce que tu imagines que moi je peux tolérer deux fois tes graves comme ceci
ndakufuata
moi je suis homme instruit
uvuge igifaransa
cyane je ne comprends pas infâme ensuite c'est que ujana nanje ujana nanje
ibi
ni bimwe nakubwira ibi ni bimwe nakubwira est-ce que tu t'imagines infâme qui ne savait comment préparer riz conjugal
nazi
préparer ibiki
none ngire
ibi ni bimwe namada kubuza
none nkori
cyari twashwanye ndiko ndakubwira ngo menye ibi bikurikira umugabo avyutse avuye mu gitanda genda urabe ingene gitanda kimeze amashuka uyahindure usasande mashuka mashasha ntigwa mu wanjye amitse ku mashuka abana basovye ko aha bana ukacwa hekesha isume umuntu ajana muri dushe nako ubira ngo kurihanagura mu maso ugasanganirwa n'imikoyo y'abana ugasanganirwa n'amazina mpaki y'abana ushaka kugirana ibi biherehere biri mu maso sikubera ko nama ndiko ndaswata ngo ndiko ndihanagura gasa ko ndihanagura umwanda w'abana
None wa kuko mine twavuganye ngo iki nta sashura shura gusasa umwana yiyononye urashura kubifasha ngo ngo haba mayigwe haba magogo tuzofashanya
bizera kugira cyano maso ahubwo wengi cyakuzenga ntashutse ngo urumufasha wiwanje hari ubuzi bwagenewe abagore nubwagenewe abagabo ibyo rero uzomenye kubitandukanya urabona niyo kanzu wagumva uvuga ngo ngo isane neza nayo yonyene kufise ubudodombye ngaho biko umvise rero byabigende neza subira mu nzu
Hanyo mumanzu mese zijya muzu zose wige bijya byose nakubiriye wige gupanga hamwe ibintu hari migenzo ubona ko hakenewe cyangwa hageze ko tuzoza turasohoka cyangwa tujya ku mamanza tuhora ndagushitsana Desorme harabanzo suka kuchamo sicha butse sura mu nzu bozo sura ko nkuri kinyima wiki
urakoze ngira muzana wa aka irango ensi bye kubera ko kutumvira na kutuba
sawa